Wallahi
wallahi lili lili abai fa magana ai karamin magana shi ga kunni ne yana ya gansa bai magani ya kasance ta ba shi na wai lili lili chakulkuli ne zai bashi
Sai an dawo makaranta ko a